Okay, good afternoon, madam.
Good afternoon.
What is your name?
Miss, Madam Miss Rama.
Okay. What is wrong with you? Okay. On giving the me. Okay, I have one.
Princess Rama.
On Wunder Wellega.
I wonder Stenangum.
Is it Tangum? Okay. Okay. So how do you feel about this exercise the Africa US are carrying on today? Danke, danke Odege. The year any me go the hobo US.
Kembo. Ani me kele we kele. Nde me organize. Nde Africa US na na London. Na na US. Me organize here. Ani ma se one day me ri any. Ekele. Nsapuru na buru nke ona ha Jesus.
Amen.
So what can you tell the whole world concerning this charitable work? Ndị iwu riki kwuru mba niile maka ezigbo ihe omere unu. Ndị iji kwuru ndị ọzọ.
Praise the Lord. Ihe nke mbụ bụ, aga m ekele Chineke ya onye gbagharị ndị meri enyi. Otu ihe rube Alex Male Nigeria, Male Ebonyi State. Nna si Chineke ya onye meri enyi ekele dịrị wọ n'aha Jizọs. Nna si n'ụbụ dịgharị m mma na nọ ndụ ma ezinụlọ m, ụmụnne m, ma onye ọbụla nọ n'okpuru ehugbu enuhu ndị meri benefit ihe a na-eme n'ụbọchị taa nwa. Anyị na-asị n'ụbụ dịgharị anyị mma. Ndị m ritara ihe Chineke gbajuo ewo na mmaji gburu mmaji. Aha ọzọ ọ bụ ọnwa ọzọ ọ bụ ọnwa ise o. Mgbe ọbụla wụrita kwukwara m ihe dị ehe na omie ya karie n'aha Jizọs.
Okay, you are welcome, madam.
Thank you.
Ndị ọkwa.